Nibasuwe kura mutsa mwese mwana ya mudu kurikira turiku musi wakani gerekezo ya 18 ukwezi kwa kabiri mwaka 2021 na rimwe amakuru twabateguye mu Kirundi kuri uno munsi akabagizwe n'izengengo zikurikira abaharanira gato ya kazi na muntu abashingwa manza n'abamyesha makuru baherutse gucirwa mu nyororo guherayo mu rubanza ubwo bashatse gutembagaza ubutegetsi barasaba umugwi w'igihugu wigengura aba ibijanye na gato ya kazi na muntu mu Burundi CNDH kubafasha kumenya ibiri muri dosiye y'urubanza baciriwe kuko bitigeze bimenyeshwa abababuranira nayo kuva ku igenekerezo rya mbere ntwara nehe mu ntama butike canke imangazini zosubira gukorera mu makartie yo mu gisagara ca Bujumbura ingingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu mwishyirahamwe Olicom bakanegura iyo ngingo bavuga ko ite kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga ivy'urudandaza n'urubanza rwa Paul Rusesabagina ni mugu kibanyi c'u Rwanda yamenyekanye muri kubera ireresi Hotel Rwanda rwaraburanishije kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Kigali wasanzwe yagirizwa icaha c'iterabwoba mugo rubanza akaba yamenyesheje ko sentare idafise uburenganzira bwo kumuburanisha kuko ari umunyamahanga mukanya amakuru yose mwidonido ari makuru tuyahereye mu bijanye n'ubutungane abarani hagati ya kazi na muntu abashingwa manza n'abamyesha makuru bahunze baheruka gucirwa umunyoro w'erayo n'ubutungane bw'u Burundi mu rubanza rwo bashatse gutembagaza ubutegetsi haruma ko 2015 bituye umugwi w'igihugu wigenga urabijanye n'agati ya kazi na muntu CNDH abaranira hagati ya kazi na muntu basaba kugira uburenganzira kuri dosiye RPC ijana y'urubanza goba gwaciwe bigenekerezo rya 2023 ruheshe umwaka wa 2020 n'ubu biri muri iyo dosiye bikiri ibanga ubwo umushingwa manza Dieudonné Bashirishize avugira uwo mugwi ibiri muri iyo dosiye ngo bizofasha abababuranira kwitura amasenare y'igihugu canke mpuzamakungu kugira batunganirizwe tumukurikire
izo manza rero zabaye mu kinyegero nta muntu arigera amenya ati ikiri muri iyo dosiye y'iremenanya niki kuko kuvuga ngo abantu bari mu bijanye n'agateka kazi na muntu ashaka kumenyesha makuru ngo bagiye muri kudeta n'ibintu bitagira ishingiro na buhoro buhoro nico bituma umuntu yarakeneye kuronka iyo dosiye akabona ikirimo guhera mu ntango abashingwa manza twarunditse kugerageza kumenya ikirimo baraburagijwe bamwe batega ubwoba naho twumviye ngo hari urubanza ngo zogoba rwasomwe haheza amezi indwi rukaguma mu kinyegero tugerageje kubaza dosiye abakora mu iyandikiro ry'imanza batubwiye bati iyo dosiye twebwe ntayo dushobora gushikira ibitse mu biro kwa president wa Cour Supreme tubona rero yuko ari kinyegezwa niho kwandikira kete umukuru w'umugwi w'igihugu raba iby'agateka kazi na muntu kuko abifitiye ububasha dufatiye mu ngingo ya kane y'amategeko ashiraho uwo mugwi kugira ngo aturonderere kopi y'urwo rubanza aturonderere na kopi ya dosiye yose kuko birarikugwa n'ingingo ya 234 y'igitabo kigengene imanza z'ibyaha zitohozwa zikaburanishwa zikomera zigacibwa biratangaza rero ingene ubutungane bukoreshwa ku buryo bugomba no guca urubanza mu kinyegero kuko ubwo rubanza bavuga ko rwacitse tariki 2023 kwa gatandatu muri 2020 ariko tukaba dufise impapuro zivuga yuko ubwo rubanza kuri uwo munsi rutasomwe rwari rwashizwe ku indi tariki rusomegwa ko tariki ya 23 kwa gatandatu ariko no kuri uwo munsi twari twarungutse abantu bigwasoma nta muntu numwe yazi ngo guba gwasomewe hehe gwaciwe nabande no kuvuga ni ikintu cyo kugerageza kuburagiza abantu badakundwa n'ubutegetsi abantu babona yuko bagerageza kubwira abarundi ngorane aho zihagaze abantu bavuga bati aba ntitubashaka ntitugomba kubumva reka dukoreshe ubutungane twikoreshereza tubigizeyo mu rubanza rero rwa politiki ariko rigoguma mu kinyegero ni byiza yuko turonka ivyo bintu byose birimo tugaheza tukereka abarundi n'amakungu yuko bitagira ishingiro narijya twumva ko ubwo rubanza ngo mukuburanishwa bagenda bagiriza umugwi w'abantu bakavuga ati abamenyesha makuru bakoze ababo muri societe civile bakoze ariko urubanza mu bisanzwe suko baruburanisha umuntu wese baraburuhara guwe kugatwe kiwe bakavuga ati naka yakoze ivyo navyo ntibinashoboka kuko muri bajya abantu 34 abenshi ntibazinanye barabonana no mu maso hakuno uvuga ngo hari ibintu bateguranye no kumenya n'abatazinanye nivyo rero tugomba yuko biva mu gifuri biva mu kinyegero tukanamenyesha nabo bantu bitwa ko batwara amasentare canke yandikiye imanza baheza kumanika ibintu bavuga abantu baciriye imanza za ngondagonde mu nyuma akavuga yuko ni catumye babibacira badashobora kubironka n'ibintu rero ba mu gihugu c'u Burundi gusa tukaba twifuza rero ko ivyo tumaze kubironka duza tukabishikiriza amasentare yabaye mu gihugu canke mpuzamakungu kugira ngo kinyoma gikubitigwe ahashashe abariko bararota ko umuntu wese mutiyumvira kumwe ushobora kumuheza bikoresheje gutunganya ukabona ko bidashoboka
amakuru tewa nayize mujyana intwari bereye mu misi iza nta butike cyangwa imangazini zizosubira gukorera mu makartiye mu gisagara cya Bujumbura iryo nitege kujyatanzwe n'umushikangaje w'intwari we hagati n'iterambere ry'amakomine hari mu ntango zindwaho Gervais ndirako guca yari kagirana inama n'indongozi zo muri ico gisagara yatanze rero itege kuko bose bategereza kuja gukorera mu masoko ya leta kuva itariki ya mbere ntwarane kurikira
abantu bafata amazu yabo bubatse ari ayizagereza residentiel bagaca bahindura mu fondo commerce bagaca gereza je commercial bose babikoze bose bahabwe deritarenga byose biherana no ku kwezi kwa kabiri le 1er mars abo bantu bose bapangiye bose bataza kuba bavuye mu busano busagi mu masoko ya leta abanyagisagara bwiza iryo munani nimba ni igicumi bajya abantu bose bahinduye amazu yabo bakayahinduramwo amamagaze bose mubabwire yuko a partir ya 1er mars nta muntu n'umwe tuzobona ari muri ajya amazu bose baje mu masoko ya leta birumvikana
iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganji w'intwaro we hagati mu gihugu ngo ite kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga urudandazwa urundi bwateko igikumu ivyo bishikirizwa na Gabriel Rufyira rongo y'ishirahamwe gishinzwe kurwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta Olicom Gabriel Rufyira akamenyesha kandi ko iyo ngingo ije gutuma abarundi babandanya kwinjira mu bukene kurikira
mwishamwe Olicom iyo ngingo tuyibonamo tunenge ntitwovuga ahubwo tunenga ahubwo ibinenge kuko tugerageje gusuzuma tukaraba twasanze ibintu bishika kuri bitatu biboneka neza ko ari amakosa ingingo nk'iyo idakwiye gufatirwa mu nama ikwiye kubanza kwigwa abahinga bakavyiga bakaraba ico amategeko avuga bakaraba ingaruka ku banyagihugu bakaraba ibintu byose nico gituma haja himigwi y'abahinga iyi ngingo yose ihambaye igomba gufatwa bakaraba yuko ibintu byose byashizwe aha bantu bakamuzanira icegeranyo umushikiranganje akaraba ko mu byukuri ibintu byose bya ngogwa byakurikijwe kubera ivyo byose bitakozwe iyi ngingo ihonyanga amategeko ubwa mbere mpuzamakungu burundi bwashize bw'ikumu ubwa kabiri aga igahonyanga bwizwa shingiro ry'u Burundi ubwa gatatu igahonyanga itegeko rigenga urudandazwa mu Burundi ico twita roko do commerce avuga yuko umuntu wese akora icagomba gukora kandi akikorera hashaka mu gihe yubahirije amategeko abo badandaza rero nabo barubahirije amategeko barari hameri barari haobere nta kintu nakimwe batubahiriza ivyo rero murumva ye neza yuko gufata ingingo nk'iyo atakintu na kimwe uba uriko urakora kijanye n'amategeko ikintu kiba baje gusumba ikindi murabe mwitege kurigenga urudandazwa ya shizwe kuki kumwe n'umukuru w'igihugu mu 2015 ico bita mu gifaransa code de commerce mugende murabe mu gice cyayo cha kabiri section 2 guhera ku ngingo ya 45 gushaka ku ngingo ya 51 n'abadandaza mwo mu ibarabara bamwe bita bamwe bwa rudundwa gwitwa rokomersambira nabo nyene uya barubahirijwe nta muntu wabakora kubagenda bagasaba icangombwa muri meri bakaguma batembereza aho bashaka hose mbwira ukungene abantu nkabo kubahirizwa n'amategeko abantu bafise aho bakorera bari hameri bakariha ober bakaba batunze imijyango bashobora guhohoterwa mu buryo bugera ngaho oyi
amakuru twabategurira abandanya inyuma ya kano kamu kumuhari ina mahoro bakenyezi nabigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi
bategetse b'igihugu ngo umwera ubibukuru gakuri igihugu cyose kuva ku barongo yabandi kugacimbira gushika ku nzego zo hejuru nimwerekana akarorero keza mu gukurikiza amategeko atangwa n'abarongo y'igisata c'amagara y'abantu mu kwirindikiza ca coronavirus imbere yabo murongoye bizoborohera kubahimiriza rimwe mubanje gutanga akarorero keza ariko naho bikaba nkenerwa ko mubicisha mu itegeko koresha ububasha mufise mu gihubahirize muzoba mukingira igihugu cyose ako nakamo kumuhare inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano
tubona namakuru twabateguriye mu rukurikirane rw'ikiganiro ayo nabonye kigaruka ku byaga barundi babayemo mu ndyane zitandukanye Burundi bwaciyemo uno munsi mukurikira gace gato kivyashikiye Sabushimike Gerard yarokotse mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri hari mu ntara ya Rumonge tumukurikire
bukeye nikanguye ngo mu masamoyo inkoho zari zaheze kumbe abajandarme nende bazimwo bose barabuze intuze barabuze insase hanyuma abantu ze abateye barabica babishe bose barishe n'imiryango yari yaba kera baraba mu makambi abamwe barahunze rero abandi barapfa ntandasohoka sohotse merankuduga kuraba ibyo ari byo mugabo nta bantu nabona mugabo nzabona haserutse akagwi k'abantu bashika nka cumi na bangahe bafise iki amacumu imipanga ubuhiri nibyo nabonye kandi mbere nameze nk'ubegera bwenda babaze nti nibiki na maki ahubwo mbona batawe kunyirukako icyo gihe nari nkiri muto ndiruka rwose ndiruka bimwe bikomeye bariko bararirimba icyo gihe bari baciye batangura kuririmba bambonye ngo mayi muhutu mayi murere nja niruka nja mu Itanganyika ahubwo igikuru nicyo nari nibagiye kuvuga baca bantera icumu n'ukuri iyo rinshikira akanje kaba kare gaheze
inayikwiye y'ibya mushikire rero mu kazo ikurikirana mu mpera zino ndwi ku mbuga ngurukana bumenyi zose za televiziyo Renaissance imbere yo gusozerana makuru dukubitira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda abanyarwanda 23 harimwo Paul Rusesabagina na Calixte Nsabimana bararengutse imbere ya senari idasanzwe y'u Rwanda iburanisha imanza z'ivyaha bihanwa n'amasenari mpuzamakungu hari kuri wa gatatu igenekezo rya 17 mu mwaka wa 2021 bose bagirizwa kugira ibitero ku Rwanda mu buseruko hagati y'umwaka w'2018 n'umwaka w'2019 Paul Rusesabagina we akaba yamenyesheje ko iyo senari idafise uburenganzira bwo kumuburanisha nk'umunyamahanga akomoka mu gihugu c'Ububirigi kobetegure na reverien bazikamwe
abagirizwa muri ugo rubanza bose bakurikiranwa ko ivyaha vyiterabwoba Paul Rusesabagina we ubwiwe akurikiranwa ko ivyaha 9 muri vyo hari vyo asangiye nabandi bari kumwe mu runani rw'imigwi yitwaje ibigwanisho MRCD gwashizeho mu mwaka wa 2016 Calixte Nsabimana Batazira Sankara na Herman Sengimana bose bakaba bari muri abo basanga ivyaha na Rusesabagina ku bandi bari muri iyo dosye bakurikiranwa kuba barifadikanije n'imigwi yitwaje ibigwanisho yagiye iragira ibitero mu burengero bw'igihugu cy'u Rwanda mu duce twa Nyabimata Rusizi hamwe no mu ishamba rya Nyungwe Sentare imaze gusigura abagirizwa abari bo nivyo bagirizwa Paul Rusesabagina yaciye amenyesha ko iyo sentare atabubasha ifise bwo kumuburanisha kuko atari umunyarwanda ari umubirigi umuburanira nawe aramwunganira mu kusigura ko mu mwaka wa 2012 ububirigi bwanse ko Rusesabagina arungikwa mu Rwanda kubera ta sentare yari kumuburanisha umushingwamanza wiwe Gatera Gashabana akabandanya asaba ko uwaburanira yorungikwa mu gihugu c'ububirigi kugira habari haburanishwa sentare nkuru ikaba ariko yaribukije ko Paul Rusesabagina amaze gufatwa habaye gukorana ku butungane bw'u Rwanda n'ububirigi mbere bakaba barahanahanye na zimwe mu nyandiko zo muri iyo dosye iyo sentare ikabona ko nyabuna ifise ububasha bwose bwo kuburanisha ugo rubanza ariko rero uwo bari kumwe muri ugo rubanza Karikse Nsabimana azwi ku izina rya Major Sankara yahoze avugira ishami rya FLN akaba atangazwa n'ingene Rusesabagina yarafise icifuzo cyo kuba umukuru w'igihugu biciye muri iyo migwi yitwaje ibigwanisho ariko ubu akaba ariko arahakana ko atari umunyarwanda sentare ikaba yahavuye ifata ingingo yo kuzoshikiriza ayihagaze nimba ifise ububasha bwo kuburanisha ugo rubanza cangwa atabyifise kwa 26 Ruhuma umwaka wa 2021
Reverie bazikamwe arakenuye ni hano amakuru twabategeye cyo twasozerana bashimye mwese mwafasha umanya kudukurikira na ubutaha.